Mu Rwanda leta yemeje ingamba zigamije gukumira no kwirinda icyorezo cya COVID-19 urugero nta kazi nta ngendo guhera saa tatu z'ijoro kugeza saa kumi za mu gitondo.
Iyo amasaha rero agabanutse umubare w'abakozi uragabanuka bivuze ko amafaranga binjizaga mu ngo agabanutse bivuga ko amafaranga binjizaga y'imisoro agabanutse.
Kanezius Bihira impuguke mu by'ubukungu muramwumva mu nkuru ya Eric Bagirubusa. Mu Burundi hafashwe abagore n'abakobwa bategurwaga ngo bazagurishwe mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati.
Aba rero akaba ari rwa rudandazwa rw'abantu, hariho abari bamazeyo indwi zibiri, hari abamazeyo indwi, aba bantu baza kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bamwe baca babashora. Murumva rero ko ari rwa rudandazwa rw'abantu rubujijwe rwirirwa ruriyamirizwa ku isi yose.
Muyize Nkuru Nziza wungirije umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere kaduhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Veniste. Hano muri Leta Zunze za Amerika itora ryahuje intumwa z'abahagarariye abatoye zitwa Electoral College mu Cyongereza canke College Electoral mu Gifaransa zaratoye ziremeza ko Joe Biden yatsinze amatora ku majwi arenga 270 asabwa kugira uwahiganwe atahukane intsinzi. Biden yaronse amajwi 302 arenga kuyasabwa mu gutsindira presidensi ya Amerika. Biden ni umudemokrate amaze hafi imyaka 50 ku rubuga rwa politike muri Leta Zunze za Amerika. Itsinda ryiwe ritumye umurepublikani Trump aba perezida wa gatanu byanse kwiyongeza manda ya kabiri muri White House mu myaka 244 y'akahise ka Amerika. Itora rya college y'itora canke Electoral College ni umugenzo wamukoreshwa mu matora yo muri Amerika uko imyaka 4 iheze. Ariko kuva haba amatora ku itariki 3 z'ukwezi kw'11 uyu mwaka, Perezida Trump nahengeshanya kwemeza kandi atabyemeza yerekanye ko amatora yabayemwo ubusuma mu mareta akiranirwa kubwo kugira intumwa z'abahagarariye abatoye nyinshi. Umushikiranganji w'ubutungane wa Leta Zunze za Amerika William Barr, umwe mu basomambike ba Perezida Donald Trump, ejo ku munsi wa mbere yaratanze imihoho. Ibi bikurikiye ukutumvikana kwigeze kuba hagati yiwe na Perezida inyuma y'ibyashyikirijwe na Perezida Trump ataho bishingiye ko amatora yabayemwo ubusuma, hongeye ko kutumvikana ku matohoza ku muhungu wa Perezida yatowe Joe Biden. Perezida Trump yaragaragaje ishavu inyuma y'aho William Barr atangarije mu ntango z'uku kwezi ko ubushikiranganji bw'ubutungane atabyemeza bwaronse yuko habaye ubusuma bw'amajwi burenze ku buryo byari gutuma hari igihinduka mu byavuye mu matora. William Barr yavuze ko umunsi wiwe wa nyuma wo muri iyo mirimo uzorangira imbere ya Noheli ku itariki 23 uku kwezi kw'12. Ububirigi bwaremeje ko ku mpera z'ukwezi kwa 6 buzoha umuryango wa Patrice Lumumba waharaniye intahe yo kwikukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iryinyo ryiwe ryakuwe mu kiziga ciwe. Perezida Felix Tshisekedi yabivuze ejo ku munsi wa mbere. Iryo ryinyo ryatswe umupolisi w'Ububirigi yiyemereye ko yaritwaye inyuma y'aho Lumumba agandaguriwe mu 1961. Perezida Tshisekedi mu ijambo yashikirije inama nshingamateka yavuze ko iryo ryinyo rishobora kuzotangwa igihe Congo izohimbaza imyaka 61 yikukiye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 6. Lumumba yabaye umushikiranganji wa mbere wa Congo afise imyaka 34 y'amavuko ku ntwaro y'umwami Baudouin w'Ububiligi. Yakuwe ku butegetsi mu nyuma atabwa mu ibohero aborezwa igufa mu nyuma yicwa mu kwezi kwa mbere mwaka w'1961. Muri Afrika kandi Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ejo ku wa mbere yararahiriye manda ya 3 yateye amahane asaba abatavuga rumwe nawe gufasha mu guhagarika uruhagarara inyuma y'ubwicanyi bushingiye ku matora bwahitanye ubuzima bw'abantu 85. Ibirori byo kurahira kwiwe byitabwe n'abakuru b'ibihugu 13 bya Afrika hamwe n'umushikiranganje w'Ufaransa ajejwe imigenderanire n'andi makungu Jean-Yves Le Drian ndetse n'uwahoze atwara ubufaransa Nicolas Sarkozy ariko abatavuga rumwe nawe ntibabyitabiriye haruhande yo kutitabira amatora yo kuwa 31 ukwezi kw'icumi yasubije Ouattara ku butegetsi Ouattara yaremeye ko agiye kugena umushikiranganje ajejwe kunywanisha abenegihugu muri leta agiye kuzoshinga umukuru watavuga rumwe n'ubutegetsi Henri Konan Bedier mu ndiheze yasabye ko haba ibiganiro hagati y'abanyagihugu
arakoze aroyije bigira imana utugejejeho amakuru avugwa hejeru hino ku isi tubibutse ko igihe mwumva ari radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.akadomo.com naho ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse ya tuni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru yacu tuyahere mu Rwanda leta y'icyo gihugu yatangaje ingamba zindi zidasanzwe zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 imibare itangazwa na Minisiteri ishinzwe ubuzima igaragaza ko umubare w'abandura iki cyorezo yongeye kwiyongera kugeza ubu mu Rwanda hamaze kwandura basaga 6,700 Eric bagira ubusa yacishije amaso mu byemezo by'inama y'abaminisitiri raye itera mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere aduteguriye inkuru
zimwe mu ngamba zidasanzwe zongeye gushimangirwa n'inama y'abaminisitiri yateranye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere harimo gusubika ku mugaragaro amakoraniro ku rwego rw'igihugu guverinoma yemeje isubika ry'inama ngaruka mwaka y'igihugu y'umushyikirano mu zindi ngamba zafashwe zireba igihugu cyose mu mugambi wo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo COVID-19 kuva ku itariki ya 15 kugeza ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 12 uyu mwaka w'2020 ingendo zibujijwe kuva saa 3 z'ijoro kugeza saa 10 zo mu gitondo aha birumvikana ko guverinoma yakuyeho isaha imwe kuko ingendo za nijoro zarangiraga saa 4 guverinoma kandi yanzuye ko kuva ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 12 kugeza ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa mbere k'umwaka utaha w'2021 ingendo zizaba zibujijwe guhera saa 2 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo kubirebana n'amateraniro rusange naho imihango y'ubukwe ubusabane n'ibirori bitandukanye byaba bibera mu ngo n'ahandi hatandukanye byakuweho umubare w'abitabiri inama nawo ntugomba kurenga 30% by'ubushobozi bwo kwakira abantu baho bateranira bose kandi guverinoma yategetse ko bagomba kubanza kwipimisha COVID-19 kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima ku bikorwa by'inzego za leta n'abikorera bizakomeza ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose abandi bakozi bagakorera mu ngo ariko bagasimburana imodoka zitwara abantu mu buryo rusange zemeye gutwara 50% by'umubare w'abantu zemererwa gutwara kandi hakubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ni mu gihe ubusanzwe zari zarahawe gutwara abagenzi kumuza ndengo y'100% hari impungenge ko ibiciro by'ingendo byaba bigiye kongera kuzamuka kubirebana n'insengero zari zarahawe uburenganzira bwo gukora nyuma yo kugenzura ko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 zemerewe kwakira 50% by'ubushobozi bwazo nabwo inshuro imwe ku cyumweru imihango yo gushyingura guverinoma yavuze ko itagomba kurenza abantu 50 naho umubare w'abitabirikiriyo nawo ntugomba kurenza abantu 15 icyarimwe ku myitozo ngororamubiri ikorwa mu nyubako z'imyidagaduro cyangwa se gyms no kogera muri piscine birabujijwe icyakora guverinoma yanzuye ko abantu bacumbitse kuri hoteli bo bemere gukorera izo siporo zombi kuri hoteli bacumbitsemo ariko nabwo babanje kwerekana ko bipimishije COVID-19 imikino ya shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru hamwe n'imyitozo y'abakinnyi guverinoma yayihagaritse gusa ku makipe y'umupira w'amaguru ari mu marushanwa mpuzamahanga yo yemerewe gukomeza kuyitabira guverinoma kandi yafashe ingamba zihariye kubireba umujyi wa Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda aho ingendo zibujijweho kuva saa moya z'ijoro kugera saa 10 za mu gitondo inama zirabujijwe mu gihe cy'ibyumweru bitatu uhereye kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 z'uku kwezi mu karere ka Musanze kandi insengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa kwirinda COVID-19 zemewe kwakira 30% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu inshuro imwe mu cyumweru naho imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 30. Inama y'abaministri yongeye kwibutsa ishimitse abaturarwanda bose ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi kwambara agapfukamunwa no gukaraba intoki. Guverinoma yibukije ko batazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Mu gushaka gusobanukirwa ingaruka bishobora kugira ku bukungu bw'u Rwanda, Ijwi rya Amerika yiyambaje impuguke mu by'ubukungu bwana Kanizi Yusibihira maze avuga ko kuba muri ibi byemezo hagabanyijwe amasaha y'akazi ari ikibazo gikomeye.
Abo bose batangaga amaserivisi urumva ku by'ubukungu bagiye gusubira inyuma. Noneho n'abandi wikora gutuntu twe wese agiye gusubira inyuma kuko amasaha yagabanutse. Ubundi ahantu ubukungu bugenda neza bakora amasaha 24/24. Noneho bagatanga amashifuti ubwo abantu bakiyongera mu gukora akazi. Iyo amasaha rero agabanutse umubare w'abakozi uragabanuka, bivuze ko amafaranga binjizaga mu ngo agabanutse, bivuga ko amafaranga binjizaga y'imisoro agabanutse. Ni ikibazo kitatworoheye.
Bivuze ngo rero ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuzagabanuka?
Buzagabanuka cyane rwose kubera kiriya cyemezo bafashe, ariko nta kundi kuko iki cyorezo cya COVID-19 kimeze nabi cyane, kirafata abantu bakiri bato kikabica, kirafata abakuru kikabica.
Hari kandi bari bafite ubukwe muri uku kwezi bavuga ko ibi byemezo byabakomye mu nkokora muri gahunda bari bapanze. Nk'uyu musore uvuga ko kugeza bari mu gihirahiro.
Numvaga wende cyari gukorwa bari kuvuga ati wenda ubukwe ntabwo bugomba kurenza abantu 15 cyangwa 30, cyangwa se bakavuga ati haze pare w'umuhungu na marene w'umukobwa n'ababyeyi babiri b'umukobwa, ubwo ni papa na mama we, n'ababyeyi babiri b'umusore bagendeye kwa padiri babasezeranye. Nibava kwa padiri gusezeranya, biyakirire muri hoteli, basige n'intera yabugenewe, birangire. Cyangwa se ibyo kwiyakira biveho, nibava gusezerana kwa padiri bajye kwifotoza batahe. Ariko nk'ubu ngubu urabona ko ni ikibazo gikomeye. Niba wari warishyura avance ya sare, kwishyura avance ku myenda, ukishyura avance ku bindi bintu byose bizakenerwa, ubu ngubu ntabwo amafaranga bayagusubiza.
None ubwo harakurikiraho iki, murakora iki?
Ubu kigiye gukurikiraho nyine ni ukuganira kw'imiryango, tukaraba ko ubukwe nyine tubwimurira mu yandi matariki yo mu yandi mezi. Ariko nanone nabyo ni ikibazo ko ntabwo tuzi igihe icyorezo kizarangirira, kereka iyo umuntu yari azi igihe urukingo ruzabonekera akaba ari bwo avuga ati ubukwe bwanjye buzajya mu kwezi urukingo ruzaboneka. Ubu nyine turi mu gihirahiro nta kundi.
Kugeza ubu mu Rwanda hamaze kwandura abasaga 600,700, abamaze gukira nabo baragera hafi 600,000, ni mu gihe abakirwaye iki cyorezo COVID-19 bo ari 695, naho abamaze gupfa ni 56. Guverinoma kandi yemeje ko ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 12 Perezida wa Repubulika Paul Kagame azagirana ikiganiro n'abandi bayobozi, abaturage n'abanyamakuru, ndetse akageza ku Banyarwanda uko igihugu kizaba gihagaze. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Muri Uganda kuri wa mbere y'itsinda rya mbere ry'impunzi z'Abarundi bagera ku 120 batahukanywe bavuye mu nkambi ya Nakivale, bahagurukiye ku kibuga cy'indege i Kampala babifashijwemo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Inkuru irambuye Pierre Claver, niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Igice cya mbere cy'Abarundi bavuye mu ikambi ya Nakivale kuri uyu wa mungu bajanwa i Kampala ku mugwa mukuru w'Ubuganda kugira bapimwe ikiza cy'umugera wa corona mu ntumbero yo ahukanwa mu gihugu cyabo. Kuri abo Barundi akanyamuneza nikose nk'uko bamwe muri bo babibwiye Ijwi rya Amerika.
Yego, tumaze kubona izo liste z'Abarundi bari basabye bipfuza ko bosubira kubaka igihugu cacu. Vy'ukuri twarishimye n'umunezero mwinshi, kandi Abarundi muri twebwe burya iyo tunezerewe turarira, nuko ibyishimo canke se iminezero iba yabaye myinshi, yabaye murengera.
Bemeza ko igitumye bahitamo gutahuka ari uko icyo bari barahunze caheze.
Ntumbere wigira dusubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro, na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakoregi twasize mu gihugu, bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano bari twaje duhunga yuko ari sawa dushike mu kiriya gihugu cyacu.
Uretse gusaba ko umutekano wabo ucungegwa bamaze gushika mu gihugu, hari n'ibindi byifuzo batura leta y'u Burundi.
Bo dufasha tugakingirwa umutekano nk'abandi Barundi bose, kuko tuzoba tugiye mu miryango yacu. Icya kabiri ko leta mbyeyi ikaba nkozi bakadusubiza mu buzi bwacu, by'ukuri twobikenguruka. hari abantu usanga basize amazu yabo ugasanga nkumbe yarabomotse bivanye n'ibiza na cyane cyane nk'umuyaga canke n'ibindi canke ugasanga nkumbe yarabomowe n'abansi abacanke bariya bakaraba ko bosanurirwa utuzu twabo. Hari n'abandi barundi bariko basubira mu gihugu cy'amavukiro bari baramaze amashuri yabo ariko batari bwaronswe akazi muri leta. Turifuza ko leta mvyeyi ikabaronderera ivyo bashobora gukora. Hari n'abandi bazi kwihangira imirimo entrepreneurship. Turifuza ko nabo nyene leta nkozi yobama hafi.
Umukozi w'ishami mpuzamakungu hase yagita impunzi ku isi ari na Kivare mu gikorwa cyo gutahukanizo mpunzi yabwiye Ijwi rya Amerika ko arababyisabiye kugushaka kwabo. Nabo biruko hari abandi basigaye muri iyo kambi ya Nakivare bamenyesha ko ataragira ko bahitamo gutaha kuko kuri bo icyo bahunze kitarahera. Bagiriza abo bagiye gusubira mu gihugu cy'amavukiro ko batumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi.
Icyatumye duhunga ikiragahera ntabwo babivuje duteye kandi turaremye kuko tuzotaha ntihagera. Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu guhohotera abantu bwicanye indengerabutungane kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashyikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu. Hakaba n'abandi rero kandi batumwe na leta umugwi rero warungitswe nk'ibikoresho ubu rero ni wowe uri ku gikorwa rero nta gitangaza kihari nk'uko wumvise ibyatumye abantu bahunga bitandukanye niko no gutaha imbozi zitandukanye.
Mu kwezi k'umunani guheze niho hari habonetse impunzi zirenga 250 bashize umukono amazina n'imyidondoro yabo ku rwandiko banungikiye umukuru w'igihugu bahunze Evariste Ndayishimiye. Bari bamusabye ko yovugana na HCR hamwe n'igihugu cabahaye indaro kugira ngo batahukanwe. Icyo gihe Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore gati mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi yabwiye Ijwi rya Amerika ku mukuru w'igihugu yumvise akamo kabo.
Iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenicubahira umukuru wacu w'igihugu cacu, ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobore gutahukanwa. Icyo twosaba nuko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke bazibuza gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro kandi kiri atari igihugu cyabo kandi atari ho bamerewe neza kurusha ko bobihagarika baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzima bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
Ishirahamwe HCR ryatangaje ko abazotahuka mu gice cya mbere n'icya kabiri bazotahukanwa n'indege. Umukozi wa HCR yemereye Ijwi rya Amerika ko bazotwagwa n'indege y'ubutabazi bita Vol Humanitaire kuva ku kibuga cy'indege cya Entebbe mu Buganda. Igice kigira kabiri kizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyendwi atagihindutse ku nteguro ya HCR. HCR yerekana kandi ko Buganda burimo impunzi z'abarundi zirenga 48,000 ikambi ya Nakivare yonyine ne ikabiri mu barenga gato 41,000. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi kuri uyu wa mbere igipolisi cyafashe abagore n'abakobwa 101 bari bagiye kugurishwa mu bihugu by'Abarabu bafatiwe ahantu hakorera ishyirahamwe ryemewe n'amategeko. Inkuru yateguwe na Eloge Wilikaneza i Nairobi.
Abo bigeme n'abakenyezi uko ari 101 bari bugaraniwe mu rupangu rumwe ruri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri zone ya Buterere iri muri komine ya Ntahangwa. Aho igipolisi cyabasanze handitse ko akora ishyirahamwe yizwe n'amategeko. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkunziza yabwiye amenyeshamakuru bari baroye kwerekwa abarundikazi kuri iri shyirahamwe risanzwe rifite aho bikorana mu karere.
Ubu rero aho bigeze nuko igipolisi kimaze kumenya yuko iyo nzu iri shyirahamwe hari habarigize bari bapanze iyo nzu ku mahera shika imyoni 2 y'amarundi. Rero amaze kumenyekana ko bafite aho bakorana bari cyane cyane mu bihugu vya Tanzania, Uganda na Kenya. Aba rero akaba ari rwa rudandazwa rw'abantu. Hari habari bamazeyo indwi 2, hari bamazeyo indwi. Abantu baza kuganirwa ngaho gushikaho rero batora bamwe bacha bashora. Murumva rero ko ari rwa rudandazwa rw'abantu rubujijwe rwirwa ruyamirizwa ku isi yose.
Urwo rucuruzwa rw'abantu rukomeza kwiyongera mu Burundi nk'uko byemezwa na Prime Mbarubukeye, umukuru w'ishyira hamwe ONSCT wa ton frère rigwanya rudandazwa rw'abantu. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko abarenga 740 batwawe nk'inyagano kuva mu mwaka w'2018.
Twisunze ibyo rero dufise byo mu mwaka w'2018 abarundi n'abarundikazi bashika amajana 251 baratwa mu nkinyagano n'ivyo bihugu by'abarabu hanyuma rero mu mwaka nawo 2019 twashoboye gutohoza dusanga abashika amajana 497 nabo barashoboye kujanwa nkinyagano mu mwaka uheze w'2019 n'ivyo bihugu nyine twavuze by'abarabu hakaba harimo abakenyezi amajana 318 abagabo 82 n'abana 97 ziharuro byariyongereye ku bice bishika 32% canke birenga gato ugiranije n'umwaka wo hijya w'2018.
Florence Bovin, umukuru w'ishyirahamwe ya Justice ya Kiteri rwanya urudandazwa rw'abantu mu biyaga binini, amenyesha ko rwaruka muri kino gihe arirwo rubangamiwe kurusha. Yongera ko baje kugurishwa mu bihugu by'Abarabu cyane cyane baturutse muri ako karere ka Afurika bakorerwa amabi menshi arimo no gukurwamo ibihimba by'umubiri.
La jeunesse est elle qui est visée en premier. Donc il faut vraiment
atugaruka ni gorubangamiwa hanene amareta bwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa harabajanwa mu busambanyi harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashetse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha.
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Baruke atwara wa NSA te wetu frère afise ibintu bine nyamukuru asaba leta y'u Burundi kugira ngo ituzurucuruzwa rw'abantu. Muri byo harimo gushiraho itegeko ryo guhanahana abakozi n'ibihugu abarundi n'abarundi kazi bashoborwamo nk'uko n'ibindi bihugu byo mu karere no ku isi bikora.
Gushiraho ya politike y'igihugu izo bijejwe guhanahana abakozi hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu bajanwamo kugira ngo vyikuri abarundi n'abarundi kazi bashaka kuje gusaba akazi mu ivyo bihugu baze bagende bakingiwe ucyo bashitse hariya mu biri bihugu bashobora gukingirwa kuvuzwa no guhembwa bikwiye kandi agashahara kabo kakaronswa neza. Ubwa kabiri turasaba leta y'u Burundi ko yogerageza ikagerageza ikarangamuntu dufise yiganwa vyoroshe ikayihindura ikore ku buryo bwa none. Turabona neza yuko ikarangamuntu y'iki gihe iri kiratuma urudandazwa rw'abantu rukomera cyane muri iki gihugu zibufasha kugira urwo rudandazo rw'abantu cyane cyane rw'abana n'urw'abakenyezi rugabanuke mu Burundi. Ubwa gatatu ni uko leta y'u Burundi yohimirizwa kurikiranira hafi ingene itangwa ry'impapuro z'inzira rigenda. Ubwa kane turasaba ko leta y'u Burundi yakora ibishoboka byose igatahukana mu Burundi bariya bose bariya n'abarundikazi bagore mu bariya bihugu by'Abarabu.
Icegera cy'umuvuzi w'igipolisi ahamagara imiryango yatakaje abakenyezi n'abigeme muri iyi minsi ishize kwitura igipolisi kugira ngo kirabe ko batari muri aba bafatiwe mu buterere
kare bake bage badasezeye imiryango yabo bisigura yuko rero gushika ubu imiryango yabo itazi yambo ryabo kandi nacho gituma tubasaba yuko bashobora kuba barabuza abantu babo abigeme canke abadamu ko boshobora kwegera igipolisi kugira ngo baze kuraba by'ukuri yuko aba bantu babataba barimo.
Abarundi n'abarundi kazi bagurishwa hanini bajanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Qatar n'ibindi nk'uko amatohoza yakozwe n'ibisata by'igihugu hamwe n'amashyirahamwe yigenga vyerekana. Ibihugu ni nabyo kandi bijanwamo abaturuka mu bihugu by'ibiyaga binini vya Afurika hamwe n'iy'ubuseruko. Mbere y'igihugu nka Kenya kiramaze imyaka ibiri gitanguje amasezerano n'ivyo bihugu kugira ngo abanyagihugu bacu bareke gutwarwa nk'inyagano ahubwo bagende hisunzwe amategeko. Abakora ubucuruzwa rw'abantu mu biyaga binini na Afurika y'ubuseruko barafatirwa ibihano n'ibihugu vya Rutura. Mu minsi ishize Amerika yanishije kwima viza no gufatira imitungo abaganda bane bagiriye icaha co kudandaza abana bo miryango ikenye cane. Roger Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radiyo Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Lusenda iri mu majyepfo y'iburasirazuba bw'icyo gihugu. Abanyeshuri bo mu mashuri abanza ntibabona ibikoresho by'ishuri bihagije, ibyo bigira ingaruka ku myigire yabo. Iyo nkambi yakiriye impunzi z'Abarundi kuva muri 2015 irimo izirenga 130. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yarabasuye.
Kwishuri ribanza rya Epeza wadi twasanze abanyeshuri bari gukora ibizamini by'igihembwe cya mbere, ariko bavuga yuko kuva umwaka w'amashuri 2020-2021 watangira nta bikoresho by'ishuri bari bahabwa.
Jewe mfite igikoresho kimwe, ikayimwe n'ikaramu imwe. Mbuzi ikayimwe mchano igipapuro. Cho bijya ibipapuro sanga bataye hari niga mu wa gatandatu. Niyo niga.
None si uyandika mu gutyo kayimwe.
Ikayimwe. Ndafata igipapuro kimwe aca nandika ino imbere kubera turi mu exame nace nandikira.
Kandi ku shire nta makaye nta nforme intebe n'inkwe amakaye naraje kandi twatanguye amezi yaheze nuko kandi byigwa ni tuko tubifata ne jeni twa dunia nabaniga nga kuri zawadi tukaba dusaba baduha amakaye ko nta bikoresho dufise byo kwishyura intebe nizike ugasanga duhora twicara abantu batanu ku ntebe nini forome kandi baduhe byose kuko nta forome dufise baheruka kudupakeza muri uwo mwaka twandika ku mpapuro ibyo tunovye tugaca twandikako.
Ilanzi Olivier n'umwarimu wigisha kuri Institut Lukolola avuga yuko kuba abanyeshuri bo mu ngambi badahabwa ibikoresho by'ishuri ku gihe bigira ingaruka ku burezi bwabo.
Samushuri abanyeshuri atamaniforme bafise atabirato bagwa ngo nta makaye dufise ngo ntiturapokera kariho ko bari batebishya no gupokera byose bijya kwandomaja programme y'umuntu kutavanza.
None mwe mubona bibagora gute nk'abarezi?
Bo twe bitugora kubera ko abanyeshuri bazi sorosoro. Igiti gikino munsi ejo cyo kiza. Uzamwe musaje 10-20 ejo wasangaje batanu haje 10.
Ababyeyi nabo iki kibazo cyo kutabona ibikoresho bavuga yuko kigira ingaruka mbi ku bana. Ku buryo iyo byongere no kudakurikiranwa hafi abana barangiza amashuri abanza batazi gusoma. Nzabona Impasa Vera afite abana batatu biga mu mashuri abanza.
Jewe igituma amenya ko atamenya gusoma no kwandika izina giwe ryonyene ntariramunanira kwandika. None wumva noza kwemeza yuko umwana azi gusoma no kwandika.
Wabibone he?
Jewe narabibonye kuko umwana naramubajije amazina ari ku ifomo y'iwacu arayiyoberwa. Wenyine namubwiye nyandikira izina giwanje ntajya azi kwandika. Kandi ari umwana yiga mu mwaka wa gatanu. Abo bana bariko barimuka gute? Hariho n'uwundi mwana yiga mu mwaka wa gatandatu. Hariho n'uwundi mwana yiga mu mwaka wa gatatu. Mwaba bose nta mwana n'umwe azi gusoma no kwandika. Nicyo nsaba nk'abo bantu b'abakobwa bariko barakura. Icyo mbona kuko n'ubundi ntabyo bakurikiye. Nuko baduvacha bakabazanira imyuga yo gukora bakaraba ibindi bintu bashobora gukora. Kuko ntibazi gusoma no kwandika. Aseni nayo by'ukuri iradufukamye mu nda. Kuko nta kuntu nakumwe abana bashobora guhera ubwa mbere biga kugeza iki gihe mubona abana batararonka amakaye. None ubu bariko bariga gute? Twebwe ababyeyi nitwe tugenda turiko turahangayika kugira ugenda ukoreranira cyangwa abana bariko baragenda gusenya iyo inkwi zo kugurisha no kubabakira hariya bakababakira hariya kugira ngo ikaye n'ikarama.
Abandi babyeyi basangiye ikibazo cyo kutumva indimi bigamo z'Igifaransa kidindiza uburezi bw'abana. Baribona Rusi afite abana biga kuri Epeza wadi na Pekaunga niko na wabibona.
Nibikunda abana benshi bacu baje bazi kirundi gusa ariko bishitse mu Giswahili naho ngo bahindure bakaca bacanga twe mu nkambi tubabwira ikirundi baje ku ishuri bakabwigira Giswahili. None ibyo bintu bizogenda gute? Bituma rero bumenyi bwabo bugabanuka.
Ubuyobozi bw'ishyirahamwe rishinzwe uburezi muri ASER Action Aid byemera yuko uyu mwaka ryatinze gutanga ibikoresho kuri abo banyeshuri kubera ibibazo bya virusi ya corona. Bamya yuko ibikoresho bizatangwa vuba. Mu cumweru gishize Action Aid yatanze ibikoresho mu mashuri yisumbuye mu nkambi ya Rusenda. Mu nkambi ya Rusenda hari impunzi z'Abarundi zirenge mu 30 zageze mu mwaka wa 2015. Hari amashuri abanza 8 n'ayisumbuye 6 yakira abanyeshuri barenge 13 b'impunzi z'Abarundi. Bedase Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara kivuye.
Inshuti mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukubiri.